Rurilo hari amakuru ariko aravuga yuko ngo Rurilo yaraha amahera y'ama video Brand Smith ariko Brand Smith akaca agenda amahera kuri account ya Rurilo kuri YouTube agakura ko amahera yose indirimbo zinjiza
ivyo bintu bavuga nabwo babizi ivyo ni bintu tuzi entre jewe na Brand Smith Brand afise ukuntu akumana ibintu vyiwe muri wenyene nashaka ko umuntu ari we wese amenye ibintu vyiwe ndamubwira kubera kudakora udaheza iyo video ya Morning Star kubera twari tumaze gufilma ibintu byose après ndamubwira Kentwi aradufasha aradusigira irangi rya ndirimbo irasohoka
Isaac TV
oh hello abakunzi ba Isaac TV nize ko meze neza nanje ndashima cyane uno musi kwanza yake no nibegera kubibutsa ama subscribe yanyu murazi ko tuyakeneye cyane so kuri mikoro muri kumwe na Shanice behind camera ni Juma Jokes uno musi ndafinzwe turi ku Simba ntare reka wenyene idondore abaramutse ego Rurilo meze neza
ndashima
sho kura ko maske bakakumva ijye
coronavirus yarateye
bana ne bazi ko jengwe coronavirus
oh yeah bo juste kukingira le symbole c'est mieux
Okay. Juste kuganira bisanzwe mbe hagero reka kuduha igihoga gishasha gyari
Lolilo ayiruka mu kwezi kwa mbere juste le 30 z'ukwezi kw'12 nare ku indirimbo yitwa Morning Star
washatse gutanga message ya gute muri ndirimbo
oh message iri muri Morning Star ni message nyene y'urukundo guko twa matubikora hanyuma Morning Star murazi ko bivuga nyenyeri yo mu mutwenzi hanyuma nashatse kwerekana inuvela ne ndabaryohere n'abafanzi banje turyohegwe inuvela ne ensemble ibintu vya gutyo hanyuma nace ndekura ko karirimbo Morning Star nibaze ko kashimishije umuntu wari wese akuno muziki ndundi
okay rero dragi mu ba legend ndemera naho sinzi ntavyo baruzi mbwa mu ba legend ndemera rero ndarimo cyane koko
nivyo
ego vraiment ko numvise indirimbo zawe kenshi naho ra numvise umudiho mugase numvise amajambo musume ndafata umwanya ndumvise indirimbo ndarandarira amajambo arimo ndavuga Rurilo ni uyandika indirimbo cyangwa barakwandikira
Lolilo ndi écrivain ndaririmba kandi ndakunda n'ama idea abandi bampropoje bakambwira kenshi usanga mu ndirimbo zanje ne ma proposition y'abantu umuntu akambwira ibintu yiyumvira parce que cyangwa ibintu byamushikiye hanyuma tukicara hasi tukarondera amajambo tukaririmba ngarondera melody ngarondera beat tukakora na beat n'umu producteur hanyuma tukarekura indirimbo
Ya Rurilo muri aba ba nouvelle generation iriko iraza abana ko baraza neza iraza ko nawe ubibona nuwahe wewe mera cyane
nje ndamemera bose parce que bose barakora kandi akazi bakora ni keza cyane ibikorwa turiko turakora ubu bunya barundi vraiment turashiramo umwete hanyuma bisoka bien cyo gituma novuga ko nashimishije vraiment n'aba underground bose bariko baraza hamwe n'aba star nyene bose bakora bien hamwe n'aba legend kamwe ndabibagire emera bose ndabemera
oya kamwe ari wowe emera ugati
bo kidumu kibido nemera na Lolilo ngucyonye bo navuze bose Big Fizo Cedric Bangi bose urumva ndabakunda kabisa nukumvikana na management yanje gusa ibindi byo ni tu petit detail tutadukorana ba cyambere numvikano twadufise i hit kumvikana tukasohora iyo ndirimbo Lolilo afise umugore n'abana batanu babiri bari mu hanze muri Angleterre batatu bari ngaha umwe ari ko papa wanje babiri turi kumwe ngaha turabana
bose nabwo mugore turangiye
oh ya uwa mbere twavyana na Chanela Rahma yitwa Rahma uwa kabiri yitwa Lolilo Junior wa gatatu yitwa Masalum hanyuma abo babiri wa kabiri no wa gatatu navyaranye n'umukobwa ari muri Angleterre nyene hanyuma hakaba Salum hamwe na Sawar abonye twavyaranye na Lolian to cyane peut-être narifse nga ma 17 gutyo 17 ans 18 ans umwana wa mbere namurose fise exactement 18 ans
ndashaka kumenya umusoro aje kwanose mbere y'abavyeyi
abavyeyi bari babizi ko bizoba parce que umukobwa bari bamuzi Chanel twagendana ahantu hose bari bamuzi twakundana hanyuma après abavyeyi bumvise ubwoba parce que umwana w'abandi birashitse mugabo nababwiye ko na kimwe ndasigara nga bondije raje nyene na kibazo kuberana namaze gukura kame 18 ans, si. Si nous cherchons chose où j'ai une chose agenda qui nda qui chose qui chose. Ah, qui nous trois fouille la chani queen. Oh, y'a bien la chica va nous va hukana. C'est normal. Il vient de vivre là-bas. Kwa hukana ni se normal, munu mga hukanye, bonazibana zita kumanya mahembe, se normal. Hino bila shika, wano muka wa separe, muka garu kana, se sa l'amour. L'amour muta shkwa anye, hata aga pima karimu, urumva na rukundo ruhadi. E voilà.
Nenesha mkina ya, kutiku kila kasi
virani. Vyo, sino vimenya kabisa, sino vimenya. Kuwera shani queen ya chia rongu undi muhungu, wakundana. Nanje nda rongu undi mukobwa tukundana, wari ha. Anze anima hachi myaka myinshi hagati arabiki nuko kimana jewe sinzi ku draga ibintu byo ku draga sindabizi vraiment je bo keshi bo keshi n'abakobwa babimbwira turagukunda ndakunda ukuntu meze ibiki twasanga tuguye mu rukundo tutabitse
Brand Smith.
Oh yeah, Brand Smith ni twashkwanye ahubwo contrat iwe yaraheze. Tari dufitanye contrat 3 ans irahera. Tubandanya dukorana ta contrat d'office. Après turavuga bon, tugende mu bintu bya professionnel rabiza kazi kuno bimeze naho turabagenzi. Tuca tuvuga ko dushaka kuheza contrat, tugira indi contrat bishobose. Change tu turabu kuno duhagarika tunkorane nundi mugabo ivyo twakoze yacaronga ingorane urabizi ko mamuwe yafuye yego yacaronga mamuwe yafuye arunga ingorane après tucha tugenda mu bintu vyo ku stopa kwanza tugenda mu kirio tumuramureka kwanza ruhuke nawe mu mutwe tumumwanya yumviye ko yo bandanya kukora contrat cyange kureka ariko vyo kuvuga ko twashkwanye na c'est pas vrai oya c'est pas vrai abantu barabesha babonye akantu Brian afise ukuntu agumana ibintu vyiwe muri wenyene nashaka ko umuntu ari we wese amenye ibintu vyiwe nuko ameze rero ndamubwira kubera ko udakora udaheza iyo video ya Morningstar kubera twari twamaze gufilma ibintu vyose me nta kuntu yaronse lo moye yo kubandanya kora kumbe arafise ingorane hanyuma cyenda genda ndatora Kenspi aratufasha hanyuma Brian araza bo ndamubwira kubera ko tutaheza indirimbo ni giki kibuze bo narafise moyo kumbwira parce que il était faible kandi urabona ko umuntu yari hafi cyane na mama wiwe ni ibintu byumvikana après ndamubwira Kenspi aradufasha aradusigira irangi irya ndirimbo irasohoka nagiye kubimenya après kuma mwera kwa ichani apre mama wea maze gufa nuko ibintu birashika gute
eh abandanye yihangana twese niyo tuje
yihangane nuko nyu
gusa ruriro haramakuru ari karavuga yuko ngo ruriro yara yahara amahera y'ama video Brand Smith ariko Brand Smith akacha agenda amahera kuri account ya Rodio kuri YouTube agakura kwa amahera yose indirimbo zinjiza ivyo bari ko byo mu mwara pfuye
iyo ivyo bintu bavuga nabwo babizi ivyo ni bintu tuzi entre jewe na Brand Smith kubera ni twebwe tuzi ama contrat 3 sinanye arafise contrat ivyo ibintu yajera yarafise uburenganzira bwo kujera ibintu vya Rodio vyose rero kuri jewe vraiment ivyo bintu sinzi ko abantu bashobora kubimenya ni bintu tuzi twenyene jewe na Brand Smith
urumva ushuhisemo kutabivuga bakunzi ba Isaac
nibintu tuzinanyemo abantu urazi ko abantu bafise urusaku umuntu aravuga ibinyo ndakavuga uko ibintu batazi baturekere
uje bahumuriza basi barehe
kuvuga Brand Smith ni umuntu mwiza twakoranye neza imyaka itatu kontra igenda neza n'ubunye bishobose tushobora kubandanya kontra cange tukahagarika kontra parce que je nakunze ukuntu twakoranye.
Okay. Akunzi ba Isaac TV mwumve ko hagati ya Rolilo na Brand Smith atakiyozo na kimwe gihari. Rolilo reka twikomereze gato nutwongera tugarana ku musozo. Rolilo no murundi 100% cyane.
No, Rolilo no murundi 70%.
Why? Nsho gusobanura neza.
Oh. Jewe ndavanze muri famiye yacu ari wabazungu ari wabarabu hari wamakase menshi ari wakongomani ari abanyarwanda uva ndi CPGL ariko ndu Burundi parce que navukiye mu Burundi famiye yanje 70% abarundi rero kuri jewe ndu Burundi a 100%.
Okay rero ndikundira bujye mwana wawe sinzi ko ari wetwa Salum
uwo
numwara
se normal ba grammaire bi na ba grammaire
ngaro rero kuramura abantu menga yashize ko akamukorogo nibyo
okay ni byiza cyane mugabo je ndu Burundi vraiment
okay
nego nakamukorogo nashize ko
eh kandi mbarumva mukorogire zimbye nibyo
Ah, bon, imyaka yose munzi gutya nyene ariko je ndu Burundi a 100% duturuka ingozi famiye yacu ahantu hitwa igatsinda komine mumba niza ahantu hitwa imurama nizibuye abantu bari ya nyene mu misozi wacu niyo banzi tu quartier nyene
okay ndizi hoje mazina yewe yukuri naya
nitwa Nzeyimana na Sor Salum
okay kandi abana babura kunda kubita mazina ya
bo ni zina ryo muri famiye nka zina ry'umugore wanje ingabire tibari garuka
abana banyu bitwa ba ingabire
yego ingabire Salum na Sor ingabire Sawar na Sor urumva harimo izina rya famiye yiwe n'izina rya famiye yanje mélanger nuko
okay kandi biboneka ko akunda umugore we cyane
ndamukunda cyane
rero iyo bishitse ukumva akagira akantu kakuzamo kuvuga ngo umugore wawe nica ikintu ukora
akantu kashavuza kataje muri jewe
satani iratwosha kenshi iyo hakujemo akantu kumvume ngo uvuga ngo umugore wawe uriyo nica ikintu
kumvanga
ego
mama we cyo gicumuro ni byo shika
usite
certain
rero abakunzi ba Isaac TV ba eba
barabitsi
sawa
Lolilo nkunza umukobwa n'uyo nene jusqu'à la mort umugore wanje tumaranye imyaka 11
cyo ndakigusinda
kandi gashushika ubunye turacyari kumwe
Yeah, I can't get it by the way. Urabere cyane gose.
Urakoze nawe urabere.
Urakoze. Rero ndiyo twayaze neza nagenda gushimira ku mwanya wawe.
Nanjye ndabashimiye cyane bakunzi ba Isaac TV. Iki kiganiro nibaze ko cyabajyoheye mwamenye ibintu byinshi kandi n'umukobwa murabona ko ari mwiza.
Kusara ni ba mumi sasa zifre, mwanzo mwenye siku fasha kado shikini.
Basi, ino niho nivere zifre, ma abanu bino ndawa kunda, tuwa kunda na abanu wameze pia cha ni bara kunda ban.
Ngira wasi.
Mwanzo kutu tembele la kenshi.
Tuzoya tulad.
Okay, merci.
Kundi wa Isaac TV ni tere kukiganyo, kizuba jyo ya chani kukira jyo chani vrama. So, Rolilo, nama ndaba sabye kandi mugende kuraba indirimbo ziwe mushigikire no muri mvyo wanyu muri jandwa twemera cyane gose Hamananje mwabona kuri mikoma ari kumwe na Shani Stelisa na bwe behind camera ni Juma Jux. Ciao ciao, turakunda cyane.
Isaac TV. Oh.